Miroriro kuva atanguye gutangaza track list indirimbo zizoba ziri muri EP iwe kubura Fagiya EP hazikiringo cindwi imwe gusa iyo EP akaba ari EP zobigizwe n'indirimbo zishika kuri 6 cyanke zizoba zishika kuri 6 aho harimo featuring zibiri gusa z'abarundi naho nyene atamunyamahanga tuzoshobora kuronka muri iyo EP ya kubura Fagiya EP ariko rero ndabibutsa neza yuko azoba ari EP ya mbere kuva ntanguye kumenya umuziki wa Roriro kuva ntanguye kumviriza umuziki wa Roriro muri kariyeri ya Roriro mu myaka 20 mu myaka 20 amaze ari kararirimbira umuziki w'u Burundi atari bagere asohora EP ku bwanje niko ndabivuga mugabo sinzi byabaye inyuma yaho ntanguye kumenyera Roriro ntanguye kumvira umuziki wa Roriro ndi muto muri jyame ariko ibyo nzi nuko Roriro azoba ari EP ya mbere ashoboye gusohora ivuye muri nyene azoba ashoboye gusohora ubwa mbere kandi ndizera neza ko na album izoba ari ata album Roriro arigera sohora ahubwo iyikora EP Fagiya EP ariyo igiye kuba EP ya mbere mu buzima bwa Roriro mu buzima bwo kuririmba kwa Roriro igiye gusohoka ka simvuge menshi ahubwo mfise ibibazo noba nibagije byinshi kuri kubura EP Fagiya EP bigatuma ndafashe na kano kanya kugira nshobore kubibaza ibyo bibazo kubera ikiroriro no EP iwe ata brand ata promotion iri kiraboneka kuri we atabimenyesha makuru ata TV online ata page za Facebook ziriko ziragira icyo bivuze ko atabantu basanzwe bakora ibi na biriya mu kumenyekanisha ibintu bariko baragira icyo bavuze kuri no EP ya Roriro nuko yoba atabikora neza nuko yoba hari ingorane kanaka yoba afitaniye n'ibyo bimenyesha makuru canke atavitaho canke atabiha umwanya kugira bishobore kugira icyo bimufashije hoba hari ingorane nyabaki hagati ya Roriro n'imenyesha makuru kugira bishobore kumufasha ku brandinga ino EP ni mugihe tubona yuko kuva atanguye gusohora track list ino EP kubura EP ari nyene nyene abandanya ku brandinga mu gupostinga udufoto tumwe tumwe yandika ko kubura EP mu kwandika utujambo tumwe tumwe na cyane cyane ku mbuga ziwe asanzwe akoresha Facebook wa Facebook Instagram ahariho akishyurwa tujambo ashira ku dufoto amajambo yo gusaba imana amajambo y'ibinabiriya amajambo ovuga neza na neza kara amajambo agiye atandukanye ashobora kwandika kuri iyo kuri izo foto agenda sohora turavuga nko ku ifoto amaze iminsi 3 isohotse aho ashoboye kwandika ko ti kubura ubucyafu bwose mu muziki ndundi ntavyo gufyina akaba n'iyindi foto yashoboye gusohoka haheze iminsi 5 inyuma yo gusohora track list y'izo ndirimbo tuzoshobora gusanga muri EP aho yashoboye kwandika ati Mungu wangu kama ulivyo wagusa vipofu wakaona bariki familia yangu nyumba yetu rafiki zangu pia na maadui wangu kazi zangu utupe riziki utupe wepesi wa maisha ya hapa duniani Mungu usikie kuomba kwetu kubura EP ayo namwe mu majambo Roriro ashobora kubandanya yandika ku dufoto twiwe yandika kuri page ziwe yandika ku mboga ziwe aho hari n'iyindi imaze ko umunsi umwe turavuga yoyo ngira yo bayishoboye kwisohora ejo hahise aho yishoboye kwandika ati hello everyone what do you expect from me or my extend prayer list kubura EP loading enjoy your day yalla aho namwe mu majambo Roriro abandanya kwandika hello guys sony fire urumva ibyo byose ni bimwe mu majambo Roriro abandanya ya ashira ku mafoto yiwe ariko ararekura amafoto ariko arasohora muri ino minsi na cyane cyane kuva aho asohoreye track list y'indirimbo zigiye kuboneka muri EP yiwe iyo EP izo bigizwe n'indirimbo zishika kuri 6 aho harimo collaboration zibiri zo ngahanyene mu Burundi n'izindi zine azoshobora kuririmba ari wenyine ye track list number 1 azo izosoka ku izina rya kubura number 2 izosoka ku izina rya nijyari number 3 akanyambo vyishi love number 4 the one akazoba ari umwe number 5 nta ukuruta featuring Miss Erica number 6 loves you akazoba ari wenyine iyo niyo track list indirimbo zizoshobora kuba ziri muri EP kubura Fagiya EP mbega ku bwawe ugerageje kumviriza amazina turavuga imitwe y'ijambo izo biri kuri izo ndirimbo niya ndirimbo wumva izo kukurura niya ndirimbo utegeranye igishika niya ndirimbo wifuza ko n'ubu nyina ahubwo ukicyumvise iryo zina ryayo yocha isohoka ubunyene ni Sten promoter aka update man kuva kuri Sten TV worldwide on the Marco on the machine akiwa ni da promise cameraman turabakunda cyane kumana natwe kuri umaze gukora subscribe respect na utrai kora kore muri bwa mwenyene muri bwa rukundo mukubana nyirushigikirana mukubana nyumushigikira impano z'igihugu ko taze jo ikizodutunga ikizotunga igihugu ikizoteza imbere igihugu turabakunda cyane bumaze kwa sabone ubahwe na utarayikora mwanya nuwawe urahawe kaze mu mujyango wa Sten TV worldwide mu gukora subscribe bikundiye kora partage like comment share muri gwa rukundo nyene turabakunda cyane. Thank you.